periods in space and time of much significance and importance. It is through moments that we reflect on who we are and shape who we can be. As we turn 40, we look back at moments that help build us as BTC.
O rona re le re tswa motho ya bo e ka ha nne ka teng mo metseng ya rona ga se gore ke itse yothe me ke tabo ke lebile sekolo bogolo ha nna ke rileng ke tswa motho ka bo ke le teng.
They provided in the past the backbone infrastructure which is critical to the connectivity of all our rural settlements, villages, towns across this country. So that's a role that BTC has played quite significantly in the past.